Bwino walero lachinayi ndi nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati wataya kholo lake mu uzimu pa imfa ya mbusa Gideon Mgawe. Boma lakweza ndalama za allowance zomwe limapereka kwa anthu ogwira ntchito za chipatala mdziko muno. Ndipo kansala wa wodi ya Nsongwe Kondwani Nyasulu amusankha kukhala mfumu yatsopano ya mzinda wa Nzuzu. Takulandirani tsopano tiyambe ndi nkhani yokuti mlangizi wa President Pandale ya Kingsley Sulamoyo wati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wataya kholo muzimu pa imfa ya mbusa Gideon Mgawe. Asulamoyo amayankhula izi malo mwa Dr. Chakwera pamwambo wa maliro kulirongwe. Nayu ntolankhani wathu Beatrice Mwape ndi nkhani yonse.
Abusa Mgawe omwe anali mlembi wa mkulu oyamba wa chikuda wa mpingo wa CCP anamwalira la Mulungu atadwala kwa nthawi. Poyankhula mmalo mwa Dr. Chakwera mlangizi wa President pa nkhani za ndale a Kingsley Sulamoyo wati pa nthawi yomwe mtsogoleri wa dziko linoyu anali pa sukulu ya Ubusa anakhala limodzi ndi Abusa Mgawe ndipo amawalangiza ndi kuwaunikira magawo osiyanasiyana. Iwo ati Dr. Chakwera ndi othokoza kuti Abusa Mgawe asiya anthu odalirika omwe akugwira ntchito zikuluzikulu mothandizana ndi a President kuyendetsa dziko lino.
Anawa malemuwa akugwira ntchito zikuluzikulu mothandizana ndi a President kuyendetsa dziko lino. A Professor Andres Malata komanso ndi ena ambiri amene akugwira ntchito limodzi ndi a President kuti dziko la Malawi lino aliyense wa ife akhale pa mtendere weniweni.
Ndipo poyankhula mmalo mwa mpingo wa CCP mbusa Silas Nchozana wati Abusa Mgawe anali munthu yemwe anaonetsa chitsanzo chabwino, anali ndi chikondi ndi munthu wina aliyense ndipo amatsatira Mulungu ndi ziphunzitso za mpingo wa CCP.
Mgawe ndi amene anatithandiza kuti tikhale ndi maso mphenya patsogolopo poti tidzakhale ndi ma ofisi a General Assembly. Ngakhale kuti iwo umoderator wawo unata tisanafikire poti timange kapena tiganizire kuti kodi ofisi ya General Assembly ikhale kuti.
Poyimira kubanja Dr. Heather Wikintaba ati Abusa Mgawe anali odzichepetsa ndipo ati banja lawo lataya mzati. Mmawu ake mwana wa Abusa Mgawe Professor Andres Malata wati bambo awo amakonda Mulungu komanso anthu.
Amakonda kupereka kuteleku kupereka ndi chikhalidwe chimene bambo anatiphunzitsa. Bambo athu amakonda maphunziro. He understood the role of education. Kuteleku kunyumba mwathu tonse anatitumiza ku school.
Malemo wa Mgawe anakhalapo Abusa mmipingo yosiyanasiyana ya CCP kuyambira mchaka cha 1956 mpaka 2005 ndipo anapuma pa ntchito mchaka cha 2008. Malemuwa anakhalaponso komishonala wa bungwe loyendetsa zisankho la MEC mchaka cha 2016 ndipo ndi mmodzi mwa anthu omwe anakhazikitsa bungwe la SCOM mdziko muno. Kuphatikiza apo Abusa Mgawe analemba mabuku 13 omwe dziko lino linagulitsapo ntchito pa maphunziro a pulaimale. Iyo asiya mkazi ana asanu zidzukulu 24 komanso zidzukulu tudzi 21. Beatrice Mwabe, MBC Lilongwe.
Unduna oona zamadzi ndi ukhondo walamula mabungwe onse omwe amaona zamadzi mdziko muno kuti alowe mubungwe la African Water and Sanitation Association pofuna kuti adzipeza pamodzi.
Manso Malawi, Olive Piri, MBC Lilongwe.
Ndipo bungwe la Northern Region Water Board lati ntchito yolimbikitsa ubale wabwino pakati pa anthu ndi zachilengedwe ndiyofunika kwambiri polimbikitsa ntchito yosamalira zachilengedwe kuphatikiza mitsinje mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu kubungweli Gerard Nguluwe ndiye wanena izi mudzi mwa chilirawana dera la mfumu ya ikulu Nkumbira mboma la Nkatabe. Tili ndi zambiri mulipoti la Grant Muhango lomwe akuwerenga ndi chisomo manda.
Atabu manda ndi mudzi mwalimi achitsanzo mudzi mwa mlerawana mdera la Senior Chief Nkumbira mboma la Nkatabe. Omwe yakhala kutsatira ndi chidwi njira zamakono zolimbikitsa ubale wabwino pakati pa zachilengedwe ndi anthu ndi cholinga chosamalira zachilengedwe. Amanda ati kubwera kwa ulimi wa mabedi omwe ndi umodzi mwa ntchitoyi zathandiza kwambiri pa ntchito za chuma komanso ulimi kamba kuti umathandiza kukolola madzi. Iwati ulimi wa makolo unalibe chembekezo zomwe zimasokoneza ntchito zambiri kuphatikizapo yopopa madzi yomwe ikuchitika ndi bungwe la Northern Region Water Board.
Anta maono nga shiringidwe chifukwa chosowa ndalama chifukwa chosowa chakudya mwina ndikapezeka chakudya ndiyana ndiye ndi ulimene mmene atibweresera apapa ndiye kuti tipezeka ndi chakudya chokwanira ndi ndalama so sitisoweka ndalama.
Imodzi mwafundo yolimbikitsa kusamalira zachilengedwe kuphatikizapo mitsinje komanso kulimbikitsa kudzidalira pakati pa chinyamata nda amayi. Ndi mmodzi mwakulu-akulu kubungwe la Northern Region Water Board Gerard Nguruwe wati iyi ndi njira yokhayo yolimbikitsa ubale wabwino pakati pa anthu ndi chilengedwe zomwe zithandize kuti apitirize ndi ntchito yabwino yopereka madzi aukhondo m'bomali.
Tinaphunzisa anthu amenewa kuzera mu chitukuko chimenechi kuzera mu council ya Nkatabe kuti anthu amenewa akhale ndi upangiri wapadera woti malo moti alime mpaka na kufika madzi msinja wa Nkata akhale ndito ndi mtunda wina otakhoza kuusiya osalimamo zolima zawo za tsiku ndi tsiku.
Mmodzi mwakulu-akulu ona zosamalira nthaka mboma la Nkatabe a Ledson Kaonga anati mgwirizanowu uli ndi kuthekera kosintha njira zamalimidwe maka potengera kuti boma la Nkatabe ndila mapiri.
Tikapanga njira zimenezo ngati debate farming kontwa makalijes Suarez amagwira mazi mazaji akagwira marowa pasi akarowa pasi amaenda mwachirengedwe kupita kunyanja kuja nduti mazi akunyanjaja akhala mazi abwino.
Bungwe la Northern Region Water Board linabweretsa anthu ochokera mboma la Mzimba kuti akaphuzire kwanza wa mboma la Nkatabe kuti adzionere okha momwe midzi imatengera pombali posamalira zachilengedwe uku akupindula ndi njira zamakono za ulimi.
Boma lakweza maalawansi omwe ogwira ntchito zachipatala amalandira chikalata chomwe ofesi ya boma yoona zolemba anthu ntchito yatulutsa chati malipirowa awakweza kuyambira pa 1 July. Charles Pensulo akufotokoza.
Ogwira ntchito zachipatala akuyembekezeka kusangalala popeza boma lakweza malipiro omwe amalandira apadera kapena kuti malawansi. Izi ndi malinga ndi chikalata chomwe ofesiyo na zolemba anthu mboma yatulutsa. Malinga ndi ofesiyo, ogwira ntchito zachipatala omwe ali pa grade C ndi D azilandira allowance yokwana 526,500 kwacha ndipo ndalama yotsikitsitsa ikhala 50,000 kwacha. Ndipo malipiro awo omwe ali ndi ukadaulo wapadera pa ntchito yawo omwe ali pa grade D mpaka I azilandira 11,500 kwacha ndipo ndalama yotsikitsitsa izikhala 4,000 kwacha pa mwezi. Pakadali pano yemwe amayankhulapo pa nkhani za umoyo mdziko muno amadziko Matemba wati izi zilimbikitsa ogwira ntchito zachipatala kudzipereka pa ntchito yawo.
Peyo ngati pamukamesa boma ndife osangalala kuti ndiye kuti boma lambakutesera zimene anthu akudandaula ngati aboma ayamba kuyankhapo ndi kuti pali chikhulupiriro kuti aziyankha ndithu zimene anthu ogwira ntchito mchipatala adapempha komanso chinthu zimene anadandaula. Ndiye ife kukhulupirira kuti compromise imene ikuchitikayi ipitirira komanso aziyesesa kuti pang'ono ndi pang'ono magulosa okhuzidwa azikambirana pafupafupi kuti makutonga amene zikumaza ochitikaso.
Ku mayambiliro kwa mwezi uno boma linalengeza kuti likweza pa udindo anamwino kwana 191 komanso kuchititsa mayeso okweza pa udindo anamwino ena 138. Boma linatinso lalandira ndalama zokwana 200 million kwacha zothandizira kulemba ntchito ogwira ntchito zachipatala okwana 100. Pamenepa boma linati ndondomeko yofuna kulemba ogwira ntchito zachipatala onjezera okwana 158 inali kupita kumapeto. Malinga ndi bomali Izi zikuchitika pofuna kuonetsetsa kuti anthu mdziko muno akulandira thandizo la chipatala moyenelera komanso kukweza ntchito za umoyo. Charles Pensulo, MBC News, Blantyre.
Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalandira zikalata zosonyeza kufuna kudzapikisana nao pa chisankho cha chibwereza chosankha kansala wa wodi ya Mwansa ku Mangochi chomwe chidzachitike mwezi wa mawa mbomalo. Dave Uma anaonelera mwambo opereka zikalatazo ndipo ali ndi nkhani yonse.
Ntchito yokonzekera chisankho cha chibwereza chosankha kansala wa wadi ya Mwansa ku Mangochi yafika pa chiyindeyinde pamene omwe akufuna kudzapikisana nawo pa chisankhochi apereka kalata zosonyeza kufuna kudzapikisana nawo pa chisankhochi ku bungwe lona za chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission. Anthu okwana asanu ndi mmodzi ndomwe aonesa chidwi chodzapikisana pa chisankhochi. Anthuwa ndi Alaina Bridget Teddy a People's Democratic Party PDP, Anderson Madi a Umodzi Party, Kida Adamu a chipani cha Democratic Progressive Party, Chipiriro Nelson Manda a Leadership for Compassion LCP, Dickson Mbwana a United Democratic Front UDF, komanso a Stuart Mwase a Malawi Congress Party MCP. Onsewa auza MBC kuti ndi wokonzeka kutukula delali ndi zitukuko zosiyana siyana. Kwa tsalaku, bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lili ndi ntchito yokuti iunikire bwino lomwe kalatazi ndipo pamapeto pake adzane na zotsatira zomwe zizaonetse ngati onsewa ndi ololedwa kupikisana kapena ayi. Wadi ya Mwansa yakhala yopanda kansala kuyambira mwezi wa August mchaka cha 2022 kutsatira imfa ya imwe anali kansala wadelali a Edina Yusuf Jose. Dave Uma, MBC, Mangochi.
Nganizi zikuchokera kuno ku MBC, tieni tuonenso mito yake. President Chakwera wati wataya kholo lake muzimu pa imfa ya mbusa Gideon Mgawe. Boma lakweza ndalama za allowance zomwe limapereka kwa anthu ogwira ntchito za chipatala mdziko muno. Ndipo kansala wa wodi ya Nsongwe Kondwani Nyasulu amusankha kukhala mfumu ya tsopano ya mzinda wa Nzuzu. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Kansala wa wodi ya Nsongwe ku Nzuzu Kondwani Nyasulu wa chipani cha UTM amusankha kukhala mfumu ya mzindawu ya tsopano. Kansala Monica Semwaka wa Katawa Ward wa chipani cha Malawi Congress ndiye wachiwiri kwa mfumu ya mzindawo. Kuchokera ku Nzuzu, Rudoviko Nyirenda wadza ndi nkhani yonse.
Zosamwa zinaoneka pomwe makansala anali pafupi kuponya voti ku konsola ya mzinda wa Mzuzu pomwe kansala wa wodi ya Kuzambwe kwa mchenga utua Apiera Chiumya anapempha nyumbayi kuti isalole meya wakale a Gift Nyirenda kupikisana nao pa zisankhozi kambakoti akuyankha mlandu ku koti. Zinatengera wina mwa akuluakulu a koti la Mzuzu Amefius Musisia kupempha nyumbayi kuyimisa kaye zisankhozi ndi cholinga choti apase mpata aunike bwino za nkhaniyi. Mosachedwa Amusisia omwe anali pamodzi ndi wankulu wa konsolo ya mzinda wa Mzuzu Agomeziani Nyasulu anati lamulo likulora anyirenda kuti apikisane nawo kambakoti iwo pakadali pano sana wapeze ndi mulandu kukoti. Izi tachitika nyumba inayamba kuponya voti pa udindo wa meya komanso wa wachiwiri kwa meya womwe akansala Akondwani Nyasulu akuodi ya Msongwe achipani cha UTM amapikisana ndi a Gift Nyirenda akansala aku area 1B achipani cha Malawi Congress pampandowu. Makansala 15 ndi phungu wakudera la mzinda wa mzuzwa Benix Mamulima ndi omwe analovomerezeka kuponya nawo voti iyi. Makansalawa pamodzi ndi phungwa kuderali ataponya voti akondwani nyasuru ndiwo apambana atapeza mavoti asanu ndi anayi pomwe a Gift Nyirenda anapeza mavoti asanu ndi awiri. Poyankhula atalumbiritsidwa meya watsopanoyi wa mzinda wa mzuzu akondwani nyasuru anati iwo awonesesa kuti zitukuko zomwe zayambika mzinda wa mzuzu zipitirire.
Zitukuko tu zilipo zambiri tu panopo tu tiganiza kuti tikamba zitukuko zimenezo zilimenzi zili mu urban city plan izo tikaziyamba zimenezo zo tiyambanso kuti tikhale ndi recruitment ya ma investors ku mzuzu kumene kunoko and some of them the development of ya airport msika miseo magesi and cannot make sure kuti zonse izizi za consider kuti bwino bwino for us kuti tichite attract my investors kuti abwere ku mzuzu.
Ndipo wachiwiri wawo a Monica Simwaka anati iwo ngati mai posankhidwa pa mpando wachiwiri kwa meya zomwe ati sizinambe zachitikamo munzindamu kuyambira chaka cha 1970 awonesesa kuti akugwira ntchito molimbika posakhumudwisa amayi anzake.
Ndiye sesa kumbali yanga kuti ndigwire ntchito nda bwananga ameya amene asankhidwa kuti tithandizane tigwire ntchito imeneyi.
Wankulu wa konsolo ya mzinda wa mzuzu agomezani nyasuru atakuyembekezera zabwino zonse kuchokera kwa awiriwa.
Amene zatero monde kuti tapereka chisanzo chikapena chiphunziso chabwino ku mabungwe kwina kuti tiyenera kupanga ku balansa zinthu ziwiri kuti maudindo afunika kupereka 50 kwa azimuna 50 kwa azikazi dei ife ngati council tili okodwera kwambiri tiyembekezera kugwira nawo ntchito bwino.
Akondwani nyasuru anakhalaponso pa udindo uwu mchaka cha 2020 kufikira mchaka cha 2022 pomwe meya wakale a Gift Nyirenda anakhala pa mpando uwu kuyambira mchaka cha 2022 kufikira mchaka cha 2024. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu.
Bungwe la ku Germany loona za chitukuku la GIZ mutandizana ndi Sigerege Beach Resort kusalima akhazikitsa malo azokopa alendo mkatikati mwa mapiri asanu ndi awiri 7 aku Sengabe. Malowa akuyembekezeka kuthandiza pa ntchito zokopa alendo mwazina. Yamikani Makanga walemba lipoti ndipo akuwerenga ndi Isaac Chali.
Bungwe la GIZ ndi malo ogona alendo a Sigerege mwazina akonza malowa pokonza misewu yolumikiza mapiri asanu ndi awiriwa kuyika zikwangwani zolozera malo komanso kumanga malo owutsiramo. Malinga ndi Ahiuda Limbani omwe ndi mlangizi wa ntchito zokopa alendo ku bungwe la GIZ, kukonza mapiriwa kuthandizira kukopa alendo ambiri ndiponso anthu ena apeza mwayi wa ntchito ndi mabizinezi osiyana-siyana.
Ife tinaona kuti tourism ndi gawo limodzi la dziko limene limathandiza mu njira zambiri ya zambiri zosiyana-siyana. Chifukwa kuti tourism simayima payokha, imalowanso mu madera ena. So kunkhani za samala chilengedwe tourism imalowa, kunkhani zokopa alendo imalowa, kunkhani ya zitukuko monga zomanga-manga imalowa. So ndi sector imene ikulowa mwambiri, ndi tinaona kuti ndichofunika kuti GIZ izichitepo gawo.
Ndipo mkulu wa Sigerege Beach Resort Afarai Marara wati ntchitoyi ithandiza kukongoletsa malowa kuti adzikopa alendo ochuluka. Izi zikuchitika pansi pa ntchito ya MIERA yomwe cholinga chake nkufuna kuthandiza anthu a mmadera a kumidzi kuti athe kupeza chuma chochuluka kudzera ku ntchito za ulimi, ntchito zokopa alendo ndi zipangizo zomangira nyumba za makono.
Dziko la Malawi akuti likuchita bwino potsata ndondomeko za mudongosolo la bungwe la IMF la Extended Credit Facility pakasungidwe kandalama zakunja. Malinga ndi ndondomeko zovomerezeka, dziko lililonse limayenera kukhala ndi ndalama zogulira katundu ku mayiko ena zokwana miyezi itatu zomwe kuno ku Malawi ndi pafupi $750 million. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa banki yaikulu ya Reserve a Wilson Banda ati dziko lino likuyesetsa kumbali imeneyi. Tindi ripoti la Elin Chimoyo.
Kwa miezi itatu yapitayi, dziko lino lakhala likulandira ndalama zakunja kudzera muthandizo ndi ngongole kuchoka ku mabungwe au bale wa chitukuko, kuphatikizaponso ndalama zochoka ku misika wa fodya. Izi ndi zina mwa zomwe zimathandizira kuchulutsa thumba la ndalama zakunja zomwe mu ndondomeko ya ECF zikuyenera kukhala zokwana kugwiritsa ntchito miezi itatu. Malingana ndi abanda, ngakhale ndalama zakuthumbali zatsikirako, izi zinali kambaka kuchuluka kwa ntchito za malonda zofuna ndalama za mtunduwu. Koma abanda ati ndalamazi zambiranso kukwera. Mwachitsanzo, lipoti la Reserve Bank lasonyeza kuti mwezi watawu kuthumbali kunali ndalama zoposa $610 million zomwe ndi zokwana kugwiritsa ntchito kwa miezi iwiri ndi sabata. Izi zikuposa $603.07 million yomwe inalipo mwezi wa April. Pakadali pano, pali chiyembekezo kuti ndalama zakuthumbali zipitirira kukwera pomwe dziko lino lagulitsa fodya wa ndalama pafupifupi $300 million komanso liyambe kugulitsa mbewu zina monga na ndolo. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre.
Kampani ya United Civil Servants Sacco yalangiza olemba nkhani mdziko muno kuti adzisunga ndalama komanso akhale ndi mabizinezi oti adziwathandiza kupeza ndalama kuti asadzavutike akasiya ntchito. Mkulu wa United Civil Servants Sacco Francis Waliwa ndiye wanena izi munzinda wa Blantyre pomwe anachititsa maphunziro okhudza za juma. Simeon Boyce wadza ndi zambiri. Mulipotiri.
A United Civil Servants Sacco anakonza maphunziro kwa atulankhani okhala mu mzinda wa Blantyre ndi cholinga chofuna kuwaphunzitsa momwe angagwiritsire bwino ntchito chuma komanso kupeza njira zomwe zingawathandize kuti adzipeza ndalama.
Manena kuti si kuti munthu uchite bwino pa za chuma pa moyo wako sizikutengera kuti umalandira ndalama zambiri bwanji zochuluka kapena zochepa koma umadziwa bwanji kugwiritsa ntchito ndalama zako. Umati ukalandira, umangoganiza kukagwiritsa ntchito, ukazilia basi ngati mango chifachoti aola. Susungirapo zamawa, kodi ukukonzekereratu kuti kukamadza puma, uzakhauli ni ndalama yokwanira, kuti nthawi imeneyo uzakhalinso ngati kunjoye mene ukuchitira panopo. So ichichi chinali chofunika kwambiri kwa ife kuti tikambirane ndi atolankhani. Chifati kudziwa kuti atolankhani amakhala utanganidwa nthawi zonse kuthamanga kupanga izo koma lero timafuna akhale pansi aganizireza moyo wawo iwo wonso.
Mmodzi mwa atolankhani omwe anachita nawo maphunzirowa ochokera ku Zodiac Broadcasting Station ZBS, Alex Banda, anayamikira sakoyi chifukwa chokonza maphunzirowa omwe anati amuthandiza kuti adzitha kugwiritsa ntchito bwino chuma chake komanso kugwira ntchito yake mwaukadaulo.
Zasintha kaganizero kanga, zasinthanso mmene ndikuganizira kuti moyo wanga ndingamakhalire tsiku ndi tsiku makamaka kumbali ya chuma. Chuma timalandira mwina mwezi ni mwezi, tinakale ni mphavu komanso mwina tikuyesetsa kuti tikhale moyo wabwino komanso tisangoona panopokha. Yandiwunikiranso kuti ndikhoza kumasunga ndalama pang'ono kukonzekera moyo wantsogolo. So kuchokera pano moyo wanga wasintha ndi maphunziro oti asintha moyo wanga osangotiso ine ndekha. Ine ndimakhala kawirikawiri mwina pa wireless pa television kuwuzanso anthu zokhudza chuma. Ndi mwayi wanga oti ukupangira omwe ndawupeza pano, ukadaulo omwe ndawupeza pano, luntha limene lija ndikakwanitsenso kugawira anthu amene amationera komanso kutivera ma wireless mwathu.
United Civil Servants Sacco yomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 1992 ndi sacco yaikulu mdziko muno chifukwa ine mamembala oposa 70,000. Kuchokera mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce.
Ndipo munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapereka 25 million kwacha kudzera kubwalo la High Court ku Blantyre pa mlandu owachotsa ntchito a Franco Ndawa mosatsata malamulo mchaka cha 2016. Pambali pa ndalamayi, Bullets yaperekanso 4 million kwacha ina yowonjezera pa mlanduwu. Lachitatu, masherifi analanda basi ya timuyi polephera kupereka ndalamayi munthawi yake. pomaliza nkanizi na inso mitu yake. President Chakwera wati wataya kolo lake muzimu paimfa ya mbusa kilioni ngawi. Boma la kweza ndarama za allowance zomwe limapereka kwa anthu ogwira ntchito za chipatala mdziko muno. Ndipo kansala wa ward ya Nsongwe Kondwani Nyasulu amusanka kukhala mfumu yatsopano ya mzinda wa Nzuzu. Pezani zambiri pa mbc.mw komanso pa mbc digital lomwe ndi tsambalatu la Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, mawa bwino.
Mwadzika wabwa inose mauno ya fika sontaji jaduma kubatia nizanyengo. Lelo lino tuwembeza nyengo ya mpepo kumansu.